ngikukhubatekile nami ngikhubatekile manje esikolweni vele noma ungamtshela tishela uthi yana emphilo ungamani uyomhlalisa ekhaya bayahlala vele bantwana lamakhaya
ngami ngatalwa ngitelufo isikhathi kude nje lufo senginginemphana naye selokude lokukhona
ungakhulu
umuntu ngiyacabanga ukuthi uma fika endaweni untshintshe abuve bakho umana 5 weminyaka manje mina ulo 37 seminyaka kakhulu
bathi kude isitifiketi sisala abantwana nami ngite isitifiketi ngeke ngitholakale ngiyobhayisa abantwana sengiyokwenda butsotsi lapho esikolweni angithike nabo